ግና ኢስማኤል ራባሶቱ ከብሊድ ሰርቪስስ ካምፓኒ ከለመሆነ እቂበረጋ መሆነ ከለ ማኔጀራ ርድራ ድርንጋ ጂንጃ ርድራ ድርንጋ ጂንጃ ዲ ፍሌቨራ ሩናሊ ፓይናፕል ኦሬንጅ and the original eats you kebab me seselin teni hala ke hore pa supply mer supply di shop tse tsotlhe mo Botswana re supply a di engine manyalo le di event tso tlhela mo lehatsing la Botswana re na le about 15 years yes re dira change re simolo tsela re dira la hela molapeng so au ka lebella di warehouse ka bontsi ne di re turela the way too expensive for us ka gore re ne re le company nyane kana go yo so ga bo gotla gore re utlwelle ka BITC e santse le bedia kana go yo so bedia ba re thusa ka go re simolodisa gore re tle go simolola business ya rona kwano re bereke le bone so rona le bone for about 10 years since rona le bone so gone jana re setse re godile go 10 years eng yo yotlhe eo re simolotsa ka turnover ya about 15,000 re setse re le ko go bo almost 400,000 now so ke yone kgang e ntsi tota e ntse re bereka le bedia re di hirile bana ba le ka nna ka 2025 re na le di-merchandise ra tse pedi re na le ba production re na le one wa sales bontsi jwa bone ke banana mme ke Batswana botlhe since COVID mo go gokotsegeng ga dinako mo di-shopong production ile ya wela ko tlase ka baka la gore tota theko ile ya nna ya wela ko tlase mme ga go ntse go tsweletse e ka re batho ke batho ba ba nwang product ya rona thata ginger ka gore tota ba e relate le gore ginger le seo se e leng gore ka re se healthy mo bathong mo malwetsing a ntseng jaana so ba siela thata mo producting ya rona so since then di sales tsa rona di tsholetsegile tota COVID ga ya re ama mo go kalokalo le ga gore mente go gongwe na nna le gore thusa ga le a re na le problem tota go ne le lockdown le thata but gone yana sengwe le sengwe se tsamaya sentle fela ga gona bothata bo bokalokalo re botla mabotlolo a ka nna bo 3,000 bottles ka letsatsi tsa gore tota re manuale thata that's why re lla thata ka equipment le gone gore yanong equipment e ka nna e tsamaisana le gore le space ha equipment e ka tlang go tsena teng ke sone se ne ra felela re tsena mo BITC gore ba kgone ba re thuse ka space sa gore kgone gore re tswelele re bereke re kopane le ka nako eo e ne le bedia 10 years back mme ka ditlhwatlhwa tse ne di le ko tlase le rona re bona gore tota ditlhwatlhwa tse ke tse e leng gore re le company e santseng e simolola e thutontsha di-cheap mo go rona re ka kgona gore re gole sentle mme re itlhela le gore ga re tsena ko BITC re itlhela le gore di-price tsa di-warehouse di re siametse thata so ke sone se re nang le 10 years le bone motsatsing la gompieno dithuso tse ba re hileng tsone thata ke tsone tsa ya warehouse le ditlhwatlhwa tse di ko tlase tsa gore godisa company ya rona e godile gompieno mo go tswa mo turnovereng ya 15,000 go tsena go ya 400,000 but a re ka kgona go bona dithuso sentle teng yaka e re ha space re batla di-machinery equipment re ka kgona go goroga ko go bo 1 million 2 million